Night is falling, I think of you. I'm walking home, I think of you. And as he calls me, yes I do, I think of you. How you doing? I think of you. As we leave, I think of you. And I smile, I can't hide, I think of you. I don't know where your days are spent, your lovers and your friends, but I know for sure of who you have been thinking. For far beyond the city's lights, two who dream a life, forgive them if they never find their freedom. Their freedom. It's so late, I think of you. Walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows, I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you. Da 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 da